mãi na ai ka ono ai ka shua a shua hua mo shua musubi shua akalua ia hoi ma hua I ka lai lai ai mai na ina I ke aloma ka I ka ina he he mo kuru shua akalua ia ma ona nu Shua, a musubi, shua, a kalua, ia